Aha kua, rua te kau mā whā noiho o na tau, e whakariti ana a Kate Burley o Te Arawa ki te tākoro mā tōna kapa tuatoru I te whakataetae ANZ Premiership. Ko tōna kapa hall mō tēnei tau, ko te Southern Steel, ko tōna tumanako kia whanake tonu o na pūkenga poi tarawhiti I roto I te Steel, whai muri ho I te taitara I mau ake I āia I te taha o ngā Mystics I tēnei tau. A nei rā te pūrongo a Victor Waters.
E mene mene ana a Kate Burley ki tōna kāinga hau. Kua hūnuku te kai ārai o te kapa Mystics. Ki te tūhono I te kapa Steel o Murihiku.
I think this for me is a massive step in terms of moving out of Auckland and it's something that I never saw myself doing, but it's a massive thing being able to play netball as a job and do what I love every day, and I think that's the next step for me is taking it really seriously and actually it's not a sacrifice, but it's willing to do something different in order to try and improve. So I've got my goals that I want to achieve in netball, and so I saw this as a really good opportunity to grow and kind of step out of my comfort zone.
Ko te whakatipu I tana tākaro, tētahi o ngā take, e awhi nei I āia, me tana whai, I te kapa rarauhe hiriwa. Ka tākaro ia, ki te taha o te pauārai Māori, a te huinga reo Selby Rickett.
Everyone seems really cool and I'm starting to see little glimpses of like the real cool environment that everyone talks about the Steel, and I'm definitely looking forward to learning off who. She's got so much to give, and so yeah, I'll just soak up everything from her.
Ko te tūmanako, ka pakari rawa tana tākaro heit kai ārai mō te kapa Steel.
I hope that I can add to their hunting game. I know that the Steel loves to hunt on defence, and I also love to hunt, and so I hope I can add to that. And what I'll bring, I guess I like to try and bring like a positive vibe and happy energy to a team.
He mene mene pai ka kitea, hei te wā kei eke ia, ki te kote poi tarawhiti. Victor Waters, Te Karere.